Emu ahamu akwa ba eba Adom TV so de adwo no e kase te wa wiya miam de kase ne so meden edokatachi eje isikapa afen sam no entremu eni. Senior and Junior Staff Workers Union are a share Ghana Water Company Limited na se ene atente so koko e de achere wo mpanyefo ne nyina ne se wura Collins Nyama ya mpanyefo pese omo yi ne se Deputy Managing Director e de ma wo mwadwuma iko no mo se omo pene no gine tuma enye ye kura ntia ga be ya mpanyefo mfa ne sinche ne adwuma ifo na ano wo mo nhwe mesan se adwuma ifo ne bi wo no ma wo bo mo moden pa esne sa opanyi
e ye kan anope ne se ye appointing authority no a nominate be for the position of Deputy Managing Director FNA. Yenye against the appointing authority appointment, but ne aye pese ye can say ye wo jide se ye won krofo a omo nim de a omo wo the experience with the qualification a umbit me aye sa ejuma no yenya ye hwehwe mu nso amaye hu se nipa kro na appointing authority ebo ni din no oni the qualified or requisite qualification. I be man, yes, sir. A jumano.
Afei yɛn kwa asante mantam no emu na adesuan fo bebro adu wɔtwe ya wo mu ekɔ twapia sɛsɛ kyesa no ɛwɔ amansɛ central mens ne no emu ɛne ɔdɔ wani kyerɛ ɔnman sɛ bi ato apa mu school dan ne so nyina ntia adesuan fo yi obi afa na kɔnwa ade akɔsi adu bi ase a wo mu nyina esua ade
tɛ kan nya ba ben pin yɛ nyina betwa nyina kwa kɔhwɛ kwa mu hɔ no sɛ bi accident na asi a na sɛ bi bi na asi ba sɛ na yɛ kyɛ ne na wɔ kyerɛ ade no ɔno so be confuse ade na yɛ wɔ kyerɛ no kwa yɛ adwen de ɛni so nti ade no wɔkyere nyina ya nyina ya adwin ho ye ntie ɛna ɛnkyɛ nso yɛ kwa akɔtwere aka just few months ne yɛ akɔtwere ne ɛnrɛ yɛ nso ata me dan so apa nti yɛ srɛ MP ɛne mpanyimfoɔ no bebree sɛ ɔmɛboa yɛn no mɛbɔ yɛ dan no so ma yɛn ne mu yɛ a
ɛsuade anto sɛ aban bɛboa yɛn na ɔtumi a repair dan ama yɛn yɛwɔ senior house mistress ne residence a ɛhɔ so so nyinaa ne liki ti ɛno ase ne mattress ne bibiaa san sɛe menkasa m office ɛso hɔ so so liki nti na mewɔ foodstars kakra wɔ hɔ ɔhɔ so yɛhɔ nyinaa kora so san sɛe
yɛmfra santemantam no yɛfa ani ɛnkyerɛ nsɛm foforɔ yi mu na acting municipal health director wɔ nzema east municipality ɛkɔtoo de asrɛ mpanyimfoɔ sɛ ɔmmra nsraban mu paa na apɔmmɔde adwuma no wɔntumi pɛpɛgya ɛmfma ne nsa so ɛsɔre ɛngyina ɛsiane sɛ akango dwale chis compound no a mpanyimfoɔ si de ma a wɔ mu no nkadeɛ bi wɔ hɔ no ma wɔ mu hyɛ da no bi sɛ sɛ nka mpanyimfoɔ bɛtumi adom wɔ mu bi anka bɛboa ama apɔmmɔde adwuma no nso afa ne ntoma pa ɛfra
number kitchen tiri ti da BP apparatus ni nyina ye nye bi nye nye bi mo wo yusi da do no mo wo yusi da do no why a faulty nti wo hia new one a wo ba obotum na wo de ahwe because obi ara obo ba ha biara no order wo tum wo chichire nsa wo tum wo chichire nsa na wo hu ni BP no mo be bi order
campaign ye de nyame adoma project bi a me predecessors was start nyame adom na mba matio do and this project was started as far back as 2012 odu baby no chere nfa for her crime we tuma complete tin de
sir e ma Ghana education service ni o rai Victoria Bratton yam ponsa ni sembi o de to adom kase ma ne boni kofi agye nem ene se ni obo mo mes ni ma adesua fo na do so pan ye adesua adesua dan ne ba ne sane ne adesua dan bia na we vrom bia no anya kura na adesua fo no ma kakuma baso a ama ho chere e koso pan ye nti no ipanyefom da sraba mu na adesua dan no won si ne dodo so enfama wo
bebree ebi ni sesia no nkonwa ni ho konwa ni classroom si no ena still crampo no kwala no modo oso nti akwala basic 60 kwa ya chemu kwa 60 in the class no say e do oso it we still need extra classroom
mr oman say what do we need to call ena school management
school no one wa hwese sa kai ya boya e di nsemi so na meje na na wiya ikase amede somye no mede asi meden edokatachi eje isikapa